Inyaniso eshunyelwa ngengqumbo ifana nokudubula impuku endlini ngesibhamu. Umkhulumo onakalo wenzendlini ukodlula ezimpuku kufuneka uzibulele. I-African spirituality idistort inyani apha. Ithetha nge-identity xa ithetha nge-African spirituality, of which i-identity ngamasiko wakuni nezinto zakokwenu ngokwesiduko sakho nesizwe sakho. That has got nothing to do with i-religion okholelwa kuyo.